Monsieur Strandpursa kubera igitrandpursa nuko nyende bwa mbere biva kuri mwebwe nyene ibyo bivuga ngo bazobaha ika ifuku muza kuvyironderera
Ico ni migenzo mwitegura gukora iki kugira kubijanye n'ibititura agateka ku bakenyezi
bo ititura gatika bwa mbere niyo nyene bakititura bunyene d'abord il faut que va consciente de ya gateka kawo uko bashaka kuko twavuze yuko tuzubaha agaciro ku buryo tubaha ibitigi 50 wabamubwira ngo 30% misiyo yose 30% kubera 30% nuko nyende bwa mbere biva kuri mwebwe nyine ibyo bivuga ngo bazobaha ika ifuku muza kubyironderera ifuku bahamagara ko baza kubyironderera n'umunsi rero abadandaza bakomeye n'abafasoni aba businessmen n'abafasoni bakomeye ifuku le femmes babona ko atari bazizwanzu gusa babona yuko ipeve entreprendre ibyo byose niyo n'agateka kabo gaca yadede hari abagore bakomeye mu gihugu ku isi kubera iki abarundi batabigira uko nyine kandi turazi abarundi barabishoboye gusura